I go by the names of Mluya Busia. Make some noise from Mluya Busia ndani ya nyumba. Buruni aje. Buruni aje. Mko saa. Nikisema iko saa unasema iko poa. Iko saa. Iko saa. Piga kelele waluyo ndani ya nyumba.
Thank you, Kristoff.
Bless you.